Tubandanya tubashimira cyane cyo kibagenze mudahengeshanya gukurikirana televiziyo yacu ariyo yanyu ikaze mu idonido ryano makuru twabateguriye. Nkuko mwabyumvise mu ncamake ano makuru yacu turayahera mu gisata cy'amagara y'abantu eka n'igisata cy'imibano. Ngo muri rusanga bene gihugu barashimishwa n'ingingo ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu yo kugwiza mu maservisi yose akorera mu gihugu cy'u Burundi udusandugu abene gihugu bashikiriza mu ivyiyumviro bivanye n'amaservisi bahabwa nabo bagana. Ivyo bikaba biri uko inyuma yaho harahibonekeje ku bitaro vya Mutualite Solis mu gisagara ca Bujumbura komine Mukaza muri zone ya Bwiza. Umukenyezi yarahibarukiye ikibondo kikaza cavunitse urutoke nawe ishavurikaniga avyagiriza umuganga yoba yaramwakiriye. Niho baheza bakamuhanura rero yuko ivyiyumviro vyoyo bishikiriza muri ako gasandugu kajeje gushikirizamo ivyiyumviro. Ariko amatohoza yakozwe basanze uwo muganga ari muri batatu ba mbere igihugu cy'u Burundi gifise bakira abakenyezi neza. Basanze uwo mukenyezi rero ari wari mu makosa akubera yarinda ya mbere ngo yari yahabutse, kuko n'ikimenyamenye umuganga yamwakiriye ngo ari muri batatu ba mbere u Burundi bufise bibarutsa neza abakenyezi.
Ndirahibindi kosa mama. Ni kubona ko ndirahibindi kosa mama. Numvirize iki? Barakurundi.
Tekinisiye kupanga ntibigume biboneka.
Ndirahibindi.